E ufo tangata umai le matagofie o motu Amerika Samoa. Ma le o talatuu o Samoa I ona tangata e puipui ma folau le vasa. I le puipui o oe maisi I gataifale tuufua, ma ono le saogalemu. E matuā tatau lava ona e faaaloalo, ma iloa lelei le Sami. Ma faetete, pe a e iai, pe latalata foʻi le Sami. I lou taʻamilo ai I nei motu. O le a e vaaia ni pupū maualulunga ma maʻamaʻai. A lā matuituia, ma tāfaga tuupua, ma galu malolosi. O loo nanā I laloifo o galu alunga, ava o loo iai ma ona au e toso oe I le moana. Ma au maʻamaʻai e ono aafia ai oe I ni manuʻaga o gaoga.
The remoteness of these South Pacific islands means that everyone must serve as a protector for themselves, their family, and the village. In American Samoa, there are no professional ocean lifeguards, so you need to think like a lifeguard. Always watch the water and those around you. If something does happen, be calm before you act, to save the lives of others and perhaps your own.
Ia e saogalemu ma faaaloalo I tumaga a Samoa. I le aua lea ona e taʻele I se matāfaga tuufua, e aunoa ma lou faanoi I se matai o le nuu. E mafai ona tutupu I feaga ogaoga. Pe a o taʻitoʻatasi tagata I le Sami. Pe teʻi lava ua alu I le Sami e aunoa ma se manatu ma mafa I ai. E faigofie I galu ona tāifo I lalo I le Sami se tagata o loo tu I luga o le papa. Ma oʻo ai le aau, ma maua iloa I le vaomaʻa a o fafati pea galu. E vave tele ona toso atu e le au so se tasi, ma oʻo ai tulaga lamatia.
A first step to being safer near or in the water is knowing how to swim. And more importantly, how to stay calm if you end up in the water when you may not mean to.
E tā ua tele lou iloa ona faaopeopea I loutua. Faatasi ai ma loutoa. O ngā ioinga nā e mawhai ai ona laveaʻiina oe, ma lava ai foʻi le taimi e oʻo atu ai se fesoasoani. O se lamatia tulaga ese o nei motu I ona aʻau ma papa I ona tala fātai, o ona ava, lea e saoasao ai le toe foʻi mai o le aave o le Sami mai le matāfaga. Ma agaʻi atu ai le moana I ni vaitiiti o le aau. E sili atu le malosi o nei au, nai lo se tagata aau, ma e mafai ona toso mamao ai lea tagata I tai I le Sami. Afai ua e tafea I fafo atu o le aau, o le mea muamua e fai. Ia maua loutoʻa, ma I le taimi lava lea, faaopeopea ma faailoa atu I isi o loo I le paʻu matu.
When you see someone else in trouble, and before you act, practice what we call take 10, or Faatali. Pause for 10 seconds to assess the situation and plan the safest way to protect yourself and help the victim. You can do the most good by staying calm. Never rush into the water unless you're a professional ocean lifeguard with the proper equipment and support.
E mawhai fo'i ona āwhāina atu ai ma le tagata, o loo tau mawhai e le avea I lē ua āwhāina. Faamolemole. Aua lava nei e alu le Sami, vāganā ua oʻo atu le fesoasoani faaopoopo. Faailoa atu I isi, e ala I le talotalo ʻoulima ma valaau le iva tasitasi, e āwhai e iai sau telefoni feaveaʻi. Āwhai o iai sau faaili, le lapataʻiga a tagata laveaʻi soifua o le Sami I se faalavelave faafuaseʻi, ia ili faatolu sosoʻo le faaili, ma ia leo tele.
That means come running, come help.
Tagaʻi le vaai I lē o loo manaʻomia se fesoasoani. Ma saʻili se maia po se paʻu faaopeopea. O le tulafono mo le fesoasoani isi. O le aapa po o le togi, ae aua e te alu. E ono laveaʻiina ai oe ma lē o loo āwhāina, ina ia saogalemu. O le lafo atu o se paʻu opeopea, e ono laveaʻiina ai oe ma lē o loo āwhāina. Āwhai e te lē mafaia ona toso mai I latou I le matāfaga. Fesoasoani ina ia maua le toʻa, e ala I le taulaʻi pea o le vaai. Ma faatalanoa seʻi e oʻo ina taunuu atu le fesoasoani iā I latou. O le aualasili ona saogalemu, aua e te iʻu I se tulaga e ono tutupu ai faalavelave. Ia taulaʻi pea le vaai I le Sami, ma nofo uta I suiga o tulaga o le tau, o le tai, ma pe au e ona faatupulaʻia ai galu matautia. O galu matautia ma tulaga o le Sami, e lama ti aile soifua i aso uma jotonu nei motu al Pasifika. O lo wiloa le leo le Sami, ma le puipuia o isi, o le maasani e le Samoa, ma o se fainga e tatau o na tatou muri muri tai uma iai. E o lava foi nei motu matagofie, ia e faa alo alo, ma faa e tete i le vasa, ma ia e iloa le leo le Sami. A faiu e vaia se tu langa lama tia, faa tali, a e tele i faia se ngai o ina. E tatau lava ona puipui mua mua oe, ina ia e mawhai ona faa sao ina mai maisi tangata.